Radio Public Afrique. Radio Public Afrique.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushikizwa na Marie-Ange Irakoze.
Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 19 ruheshi umwaka w'2022 mwakoze guhitamo gukurikira amakuru y'i radio RPA irwi ry'abanyagihugu nayo akaba agizwe n'ingengo nkuru zikurikira. Inama shikiranganji herutse kugabanya imyaka yo gukukuruka mu gihe n'ivy'umukuru w'igihugu yemereye abakukurutse umugwi washinzwe n'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi kugira ukurikiranire hafi ishigwa mu ngiro y'uwo muhango wasanze ishira hamwe ryo gutekaniriza akazoza abakozi INSS ataburyo bukwiye rifise. Mugisata cimibano haraheze indwi zitatu atani majyama zirirangwa muri quartier Gisyo iri muri zone Kanyosha. Abanyagihugu baho bafise ubwoba ko bashobora kuhandurira indwara ziturutse ku isuku rike. Abakozi bo ku bitaro kwa Karede basaba umuyobozi mukuru w'ibanki CRDB kudaha abagize inzego nshasha uburenganzira bwo gukora ku mafaranga y'ikigega kuko bafatwa nk'ababeshi. Nikete abo bakozi banditse nyesha ko izo nzego nshasha zoba zarakoresheje ikidodo hamwe n'ibindi bimenyetso by'ishira hamwe kugira bashobore gushika ku mugambi biyemeje. Aya nayandi ni mukanyi sase sangwa ikaze. Ndabaramutse nongere ndabahe nikaze mu nkundire ya makuru tuyahere mu gisata cy'intwaro. Nkuko nemeje kubabwira mu ngingo nkuru imyaka yo gukukuruka mu bakozi ba leta igiye kuba 60 mu gihe yahora ari 65 ku bakozi bose bo mu bisata bitandukanye. Ivyo bikaba byavuye mu nama shikiranganje yakoranye muri indwi turiko turasozera. Prosper Ntagwamiye umunyamabanga mukuru wa leta amenyesha ko leta yanemeje umugambi wo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara hisunzwe utunenge basanze mu itegeko rya hahora. Tega amatwi Prosper Ntagwamiye umunyamabanga mukuru wa leta.
Leta yaremeje umugambi wo gukura ubusumbasumbane mu mishahara y'abakozi ba leta. Ishigwa mu ngiro ryo umugambi risaba ko hashigwaho amategeko mperekeza harimwo ayagenga abakozi ba leta. Mutunenge twibonekeje mu ibwirizwa rigenga abakozi ba leta rihari ubu harimo tudukurikira. Ntirifatira ku ngingo ngendegwa ko zo mugambi mushasha. Ibwirizwa rihari ryitwa ko ari ryo rikuru risa n'uko atariko rikiri kuko ririmo ingingo zisangijwe n'ibisata by'indero n'ubuvuzi nabyo bikaba ari byo bigize ibice 90% by'abakozi ba leta bikaba byatumye ubuzi bwa leta busa nk'uko bwiciyemo imice bifatiye kuturusho bamwe bagiye bararonka. Ibwirizwa rihari ntirifatira ku mugambi wo gukurikirana neza umwimbo mu buzi bwa leta wemejwe mu mwaka w'2014. Bishashi integuru izanye ni bikurikira. Irafatira ku mugambi wa leta wo kugabanya ubusumbasumbane mu mishahara leta yemeje muri ntwara n'umwaka w'2022. Irakuramo inkingo isangijwe n'ibisata by'indero n'ubuvuzi. Irashira imbere umwimbo umukozi yashitse ko nk'uko bitegekanijwe n'umugambi wo gukurikirana neza umwimbo mu buzi bwa leta. Iyi integuru nshasha iratunganya neza itangwa ry'amanota hakazorabwa hanini umwimbo umukozi yashitse ko. Mu bijanye n'imishahara gishasha integurizanye nikugwaho ry'uturusho twose tuhari ubu umushahara ukazoshingwa hafatiwe kuca umukozi ajejwe n'utwigoro ako kazi gasaba. Umushahara w'umukozi uzobugizwe n'ibikurikira hashobora kujamwo akiyongera kavuye ku kwitanga bidasanzwe. Umushahara w'ifatiro kimwe bita mu gifaransa salaire de base amafaranga ajanye n'akazi akora par emploi hama n'amafaranga yo gushigikira umukozi kubera umuryango wiwe allocation familiale. Amahera yandi ashobora kwiyongera ko azobafatiye kuca umukozi azoba yamaze ku giti ciwe wenyene nk'uko umugambi wo gukurikirana neza umwimbo mu buzi bwa leta usanzwe ubitegekanya. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje mu byashikirijwe hakaba harimwo ibi bikurikira. Ubwa mbere imyaka yo gukukurikiza ku 60 ku bakozi bose ba leta. Ubwa kabiri kwibutsa ibisabta byose bya leta ko guhera muri uyu mwaka w'amahera ya leta mwaka wa 2022 ushira mwaka wa 2023 abakozi bose bazotegerezwa gutera umukono ku masezerano y'ibyo bategerezwa gushikako ubugira gatatu gushira integuro mu rurimi rw'ikirundi
yari Prosper Ntagwamiye umunyamabanga mukuru wa leta tukivuga ibijanye no gukukuruka abo bakozi bariyamiriza integuro y'itegeko ritegekanya kubarungika mu karuhuko kizabukuru ku myaka 60 ni mu gihe igice kinini cy'abakozi bari basanzwe bakukuruka ku myaka 65 y'amavuka bavuga ko iyo ngingo ije kubashira mu ngorane zidasanzwe kuko benshi muri bo bafite amadeni y'amabanki bitazoborohera kubandanya abayishura bemeza kandi ko bazoca bapfakare kubera ubukene bagasaba umukuru w'igihugu kutemeza iyo ngingo maze bazobandanye kuja mu karuhuko kizabukuru ku myaka 65 nkuko vyahora umviriza umwe mu bakozi ba leta yaganiriye na RPA
namaganya n'agahinda kabisa urya nuko tutajyaho tuvugira ubundi atavuga ati yo tuni umushinga amateka ngo abimuvugire kuko nabonye tamaze kubona ko atabo bafite bavugira mu bisanzwe hariho amasekitori amwe amwe dayere henshi yari imyaka 65 ubu rero icyo bavuga ni umubabaro mwinshi ntangira utagira uko ungana ubu benshi abakozi ba leta presque nawe ngira ngo bose bagira sondage uyu munsi nyine abakozi ba leta bose abigisha abaganga bari mu madeni nimba hari umwe yabadafite ideni nuko afite umugabo yoba akora mu bindi bintu nanye bimuzanira amahera ukuntu ari umukomeresa cyangwa abanyene b'abatware bobo bashyize aho bayadaha biha nayo ubundi bwobwo twebwe turagowe iyi ngingo yarabyokunze yosubiwemo kuko none nk'ubu bamaze gufata ideni muri banki zitanga amakredi yo kubaka bakaguha miliyoni 200 ayo kugira izo yarihe wari umaze kuriha miliyoni 3 ukaba usigaje nk'imyaka 2 izo carigenda gute kugira uyarihe hariho benshi bari barasabye amakredi kolektif ni ngorane urumva bamwe bazotana urugamba abandi ibintu bikiri parangana biburudubi kuko mu kuguha ideni ahanini barakubaza imyaka yawe bakabona iyo wari usigaje ubure benshi bafatira kuri 65 none ibintu bigiye kuyanga bafatiye ngo kuri 60 ntawuzi impamvu bariko barakora bino none bagira bafate bamwe babakure mu kazi bagire muhira kwicara ngira ngo bagomba ahubwo kutunyarutsa kuja gupfa ko twe nicyo tubona ibyo biramaze kugaragara twaragize experience ababyeyi bacu barakoreye leta abajye bajya muri pension hakiri kare bashyitseyo kubera kubura twadufaranga twabafasha ntibamara imyaka 3 urengeje akina na 10 imyaka 5 akatawera abashyikira nganje bo no kwikunda ubu baruduje benshi baramaze kuinvestisa barubatse amazu ku buryo niyo yogomba agatahawe nta ngorane bizomutera bara genero ubu baruzuje igega birabogaboga by'amafaranga y'amadolari ubu rero bagira bati aba bato bato baragomba bahwere jewe rero ntera kamo n'ukuri nyakubaha umukuru w'igihugu niyabayumva amarira y'abarundi iyi ngingo nayiteye ku mukono nibayisubize inyuma banayifute iveho basubize ku myaka 65
amakenga ni menshi cyane mu bijanye n'ishyirwa mu ngiro ry'iyo ngingo ibizeza ko bazoguma baronswa umushahara bazokukuruka bageze ko uwo mukozi wa leta abivuga afatiye ku bukene n'inzara vyugarije abarundi n'uburundi muri kino gihe twongere tumukurikire
mu bisanzwe ibyo bavuga ku ruhande umuntu arabifata akabyumvira mugabo ntushobora kuca uvuga ngo byose ngo ni bintu bitunganye ibyo ndabivuga kubera iki iyi leta iri ku butegetsi ubu turazi ingene ikora uyu munsi uko babyutse bavuga bukeye barahindura bakavuga izindi mvugo ibi rero byo kuvuga yuko abantu bazoguma kuri ya mishahara bushika bapfuye ntawo byishimira ibyo ndabivuga bifatiye ku butunzi bw'igihugu urabye inzara iri mu gihugu ukaraba ingene ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro ukaraba inzara ihari ingene isuri vumbi jewe ndafite amakenga ndanabona neza ku gihugu cy'amafaranga gifite igihugu nta mafaranga akwiye gifite kuko iyo abakiyafite imigambi yo kurangura baba bamaze gukora iba ari myinshi cyane ariko urabona gushika ubu ko atakiri ko kiragenda hasi mu bintu nka byose aho tumwe tumwe rina na tari kaboneka ukabona kumwe ngo bakoze ariko ibindi nabyo byanze akarorero amabarabara ariko arakorwa n'ayahe nayakorwa menshi n'izifashanyo n'abadashaka yuko abazungu badufasha jewe rero amakwinga y'iwanjye nayo kuvuga ngo umuntu azohemba ngo gushikapfuwi ndafite amagenga ko uyo mugambi nawe nyine ushobora kuzocikira mu nzira bigahagarara ibyo bavuga rero mfatiye ku buryo mbona uburyo mu gihugu ingene abantu bariko barabaho ubu uya hari inzara nyinshi abantu barakenye ariko aba bategetsi rero bacu imbere bobo bafite uburyo ntangorane batogira reka mwaba twebwe batobata
naho biruko umukuru w'igihugu igihe harahirira gutwara igihugu imyaka ibiri irarumanye bimwe mu byo yari yaremereye abakozi ba leta harimo gutegurira kazoza keza abakukuruke Farifito Ndayishimiye yari yemereye abakozi ko mu vya mbere yari guhera ko ari uko abakukurutse bazohora baronswa agashahara kangana n'agashahara bari basanzwe baronswa buri kwezi tukurikire Farifito Ndayishimiye
tuzonagura kandi amashyirahamwe ategekaniriza kazoza abakozi kugira ngo abakukuruka babone ko bafite kazoza keza mbere ku ntambwe ya mbere nagira menyeshe abakukuruke ko bagiye kuvuzwa ku buntu bate ko baronke n'agashahara kangana n'imiburiburi nk'ako bahora baronka bakiri ku kazi
Felicito Ndayishimiye yabivuze mu ijambo ryiwe ryo kuwa 18 ruhesha umwaka w'2020 ariko ari imikwa tubibutse ko umugwi washinzwe n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi wasanze ishirahamwe ryo gutekaniriza akazoza abakozi INSS ataburyo bukwiye rifise kugira rishobore gushira mu ngiro umuhango w'umukuru w'igihugu kubakukuruke uwo mugwi washikirije raporo yawo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka turimwo itunganywa rishasha ry'intara zigize u Burundi ryoba rifise intumbero za politike aho kugira intumbero zijanye n'ubutunzi uwo ni umwihwezo wa André Nikwigize umuhinga mu by'ubutunzi aho asigura ko uretse ko leta y'u Burundi itisunze ubushobozi intara zisangije iyo leta itategekanije n'uburyo bwo guteza imbere utwo turere dushasha twashinzwe kurikira André Nikwigize umuhinga mu bijanye n'ubutunzi
iyo leta ifashe ingingo yo gutunganya busha intara ibifise intumbero za politike zibiri nyamukuru kuyobora ubuzima bw'abanyagihugu ikurikije ingendo ya politike ya leta cyangwa umugambi uri ku butegetsi intumbero ya kabiri niyo ko inzego zo hasi zose zikora ku buryo atanumwe yitandukanya n'ibyiyumviro by'umugambi uri ku butegetsi izo nzego zigacungera kw'iyo ntumbero ya politike iri kirakurikizwa nkuko byategekanijwe n'umugambi uri ku butegetsi ibyiyumviro by'umugambi uri ku butegetsi ibi byiyumviro bya bose kenshi mbere kugira iyo ntumbero ya politike ikurikizwe abarongoye izo ntarasha usanga ari abasirikare cyangwa abakuru b'inzego z'umugambi abatwara inzego zo hasi nabo akaba ari abantu banyuzwe n'intumbero ya politike y'umugambi uri ku butegetsi kubyerekeye intumbero y'ubutunzi nayo intumbero ya mbere niyo gufata intara nk'ishingiro ry'iterambere ry'igihugu kubera rero iyo ntumbero leta irafata uburyo buhagije ikabushira mu ntara z'igihugu haba mu migambi y'uburimyi no kurwanya inzara haba mu migambi y'ukubaka amabarabara gushigikira abanyantara kubashikiriza umuyaga nkuba n'imigambi yo kugwiza umwimbu yose n'ibindi intumbero ya kabiri niyo guha ijambo umunyagihugu agafata mu minwe iterambere ry'intara yiwe ariko rero twihweje ingene iriringanizwa ry'intara riteye tubona ko intumbero nyamukuru atari ubutunzi ikimenyetso cya mbere umuntu wese aravye ukugene leta atunganije intara igafata ama province ataca sangiye ikayashira hamwe ayandi kayafuta ucubona ko hari izindi ntumbero zakurikijwe mu myaka yaheze intara zabazisunze ibitegwa bimera muri buri ntara ubworozi burangwayo eka mbere n'imico kama y'intara ku buryo byari byoroshe kugira imigambi wisunze ingene intara imeze ubu murabona ko ibyo atari byo byakurikijwe ikimenyetso cya kabiri nta na rimwe leta muri politike y'iterambere yayo irigera ishikiriza ko iterambere rigiye gushingira ku ntara reka ngo yongere intara uburyo buhagije reka muravye n'amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'igihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu intara z'Uburundi ntaho zigaragara intara z'Uburundi zose nk'uko mubizi zirakenye nicyo gituma ku bwanje icatumye leta ishaka kuringaniza intara z'igihugu siterambere rya bose ahubwo n'intumbero za politiki
erupeya
Nkuko nene babwiye mu ngingo nkuru nkuru zano makuru abanywanyi b'ikigega cyo gufashanya no gutekaniriza kazuza abakozi bo ku bitaro vyitiriwe umwami Khaled basaba umuyobozi mukuru w'ibanki CRDB kudaha abagize inzego nshasha uburenganzira bwo gukora ku mafaranga y'ikigega kuko bafatwa nk'ababeshi mu rwandiko go kuri uyu wa 17 ruheshi rwarungikiwe uyo muyobozi abakozi b'ivyo bitaro bavuga ko uwo mugwi mushasha woba warakoresheje ikidodo hamwe n'ibindi bimenyetso vyishira hamwe kugira ushobore gushika ku mugambi wabo inkuru twateguriwe na Emmanuel Niyungeko
Intumbero y'uko rwandiko rwo kuri 17 ruheshi rwatewe ku mukono na Aritsende w'Imana nkuserukira imbere y'amategeko ikigega gihurikiyemo abakozi bo ku bitaro vyitiriwe umwami Harede niyo kubuza kw'abantu bita ababeshi bogira ububasha ku mafaranga y'icyo kigega ubwo rwandiko rwarungikiye umuyobozi mukuru w'ibanki CRDB abanywanyi b'ikigega cyo gufashanya no gutegekaniriza kazoza abakozi bo kuri ibyo bitaro bagaruka ku mugambi w'umuyobozi mukuru w'ibyo bitaro wo kuva mu kwezi guheze kwa rusama wo gufuta inzego zemewe n'amategeko yego birongoye ikigega byongeye nkuko tubandanya tubisoma muri Gyokete umuyobozi mukuru w'ibitaro byitiriwe umwami Harede yarashizeho inzego nshasha abo bakozi bavuga ko zagiyeho hahonyanzwa amategeko ngenderwa ko ikigega kubera ibyo abanywanyi b'ikigega FMPT basaba umuyobozi mukuru w'ibanki CRDB kudatanga uruhusha kuri uyo mugwi mushasha bivugwa ko washizweho n'ubuyobozi bukuru bw'ibitaro bwo gushikira amafaranga y'abanywanyi ari kuri konte yuguruwe muri iyo banki abanywanyi b'icyo kigega bagatinya ko amafaranga yabo ashobora kunyuruzwa hakoreshejwe impapuro za magendo
abanywanyi b'ikigega caro karede twarakubiswe n'inkuba twumvise amakuru avuga yuko abatowe bitaciye mu mategeko bagiye mu ibanki batwaye inzandiko zibemeza kugira bashikire ubwo butunzi aho hose ibikoresho byakoreshejwe ntibyari bikurikije amategeko kuko impapuro n'amakashe n'ibimenyetso byafu byakoreshejwe byose ntibyiganwe ni ubusuma rero iyo nyifato ntibereye kandi ibyo bintu birahanwa n'amategeko hari hakwiriye inama abanywanyi bose atanumwe avuyemo tukiyumvikanira banki iragabe ifata ingingo zikwiriye ubutunzi bwacu ntibunyagwe na gato
ku igenekerezo rya gatandatu rusama uyu mwaka w'2022 umuyobozi mukuru w'ibitaro byitiriwe umwami Harede muganga Stanislasi hara kandi nawe nyene yari yarungikiye urwandiko urongoye banki CRDB mu ntumbero yo kubuza ikurwa ry'amafaranga kuri konti y'icyo kigega cy'abakozi bo ku bitaro byitiriwe umwami Harede mu rwandiko rwo gusubiza ko kigenekerezo rya 2023 z'uko kwezi nyene kwa rusama urongoye banki CRDB yamenyesheje umuyobozi mukuru w'ibitaro byitiriwe umwami Harede ko ikoreshwa ry'amafaranga ari kuri konti cyangwa ibwagwa ryayo bikogwa n'umunywanyi ubwiwe hanyuma banki nayo ikaraba ko ibisabwa byose byubahirijwe
Emmanuel Niyunge ko dutandukire ibivugwa mu gisata cy'imibano imisi 21 irarumanye atani majya amazi meza ya Regideso ribonetse muri quartier Gisyo iri muri zone Kanyosha ya commune Muha munara ya Bujumbura abanyagihugu bakabona ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike inkuru twateguriwe na Josiane Muzaneza
Invistatu zirarumanye abanyagihugu baba muri quartier Gisyo neza na neza ku barabara ry'umunani atamazi ya Regideso baronka nkuko isoko ryacha muri zone Kanyosha ribimenyesha ngo natukiye bahura baronka amasaha yitereye ntitukiboneka ubu bakaba bafite amakenga ko bashobora kwandura indwara ziva ku isuku rike
Bafite ikibazo gikomeye cy'amazi ya Regideso basaba ko Regideso yakwikubita agashi ikatugarukira ko indwara zigiye kudutera atagikozwe mu maguru mashi hari amazi yahora aza mu ijoro tukabyuka kuvoma nka saa sita saa munani saa icyenda saa kumi kenshi yaracitse
muri kino gihe abanyagihugu baho mu Gisyo basaba Regideso kwikubita agashi ikabatezurira kuko ubukene basanzwe barimwo butabashoboza kugura amazi bifashishije imiduga kuva aho amakinga yahora basahiriza ahagarikiwe gukorera mu makarti ya hagati
iyo dukora icyo gihano cya mbere
umuntu arahabwa cyo kumena amazi kuko musanze muzi ko n'amakinga tugashobora kwinjira muri aya makaritsiye yacu rero biba bigoye kugira uronke amazi kuko tesitirizi ikaresha nayo imiha amasore mirongo ibiri urumva ko ubwo bugana ngo tworo dusaba turi mu bukene budasanzwe mu miryango.
Abanyagihugu bo muri karitsiye Gisyo bavuga ko abarongoye ishyirahamwe Regideso babijeje akatari gake ko bagiye gukora ayo mazi ariko amaso akaba yaheze mu nzira ari nako gusaba abagiraneza babishoboye kubaronsa amazi meza mu kurindira ko Regideso isanura ibyo yononekaye. Kuri iyo myidogo uruganda rwa RPA ntirurashobora kuronka abajejwe Regideso kugira bagire icyo bashikirije kuri iryo kena ry'amazi yo mu Gisyo.
Josiane muzaneza tugukengurukire tukiri mu bivugwa mu mibano tuve ku mugwa mukuru w'ubutunzi dusimbire ku mugwa mukuru wa politike aho imva zirenga 10 ziri ku ntatemwa iri muri quartier Mushasha commune Gitega mu ntara ya Gitega zabomowe muri inondwi. Abanyagihugu bo muri iyo commune bamenyesha ko bataramenya imvo y'ubwo bubisha. Eric Nyonzima mwidonido.
Izo mva zose zasambuwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu w'inondwi. Isoko ryacu muri komine Gitega ryemeza ko izo mva zabomowe ziri mu itongo ry'abihebeye Imana b'abakatolika riri muri quartier Mushasha mu gisagara ca politike Gitega. Muri iryo joro rimwe hakaba habomowe imva zirenga 10. Mu mva zabomowe harimo izimaze imyaka irenga 10, amabati ashaje azifutse hamwe n'imisaraba yariko vyaribwe nabo babisha bataramenyekana nk'uko amasoko yacu abandanya bimenyesha.
Izo mva zarabomowe gusa ikibazo ni kimwe. Nukumenya yuko hari abantu baba bagiye kugira ibintu by'amarero nta ubizi ubye baba bashaka kwiba ibintu abantu baba babahambanye kugira bamwaje umuntu bamuhambanye amashenete cyangwa ibirato ariko ikindi nacyo ni ukwishakasha umugabo nuko haciye igihe kirekire ubona ko ari imvange ngo ndabomoye haciye igihe kitari gito nicyo kibazo gihari.
Abanyagihugu bo muri komine Gitega bamenyesha ko bataramenya imvo y'ubwo bubisha.
Eric Niyonzima duhereza ya makuru muri cyo gisata nyene cy'imibano mu bivugwa mu ntara ya Cibitoke. Abanyagihugu bo muri komine Rugombo baridogera ukudahana ibyaha bikogwa n'abajejwe intwaro muri iyo komine. Ivyo bigategwa nuko uwitwa Ramazani yahoze arongoye umutumba Marambo ya mbere yafatanywe ibitenge vya magendo mu mpera z'inondwi inyuma y'iminsi mike gusa akuwe mu gasho aho wico caha nyene. Abo banyagihugu bakavuga ko n'ubu ashobora guca arekugwa. Elvis niyo mwungere.
Kuri uyu gatanu nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro niho witwa Rama benshi batazira mutware aba ku mutumba Marambo ya mbere yafatanywe mu mashashe atanu yuzuye ibitenge. Amakuru avaho muri komine Rugombo avuga ko uyo yafatanywe ivyo bitenge yahoze ari mu ndongozi zo kuri uyo mutumba ibiheza bigatera amakenga abanyagihugu bavuga ko ikibabaje ari uko bashobora guca bamurekura budakiye kabiri nk'uko uyu munyagihugu avyigana.
Umugabo yitwa Rama Mutwari niko akunda kubahamagara cyane yahoze ari mukuru w'umutumba wa Marambo ya mbere akaba barari bafatanye ibitenge ubu yari akaba afungiwe muri mu gace ka komine Rugombo akaba yafashwe igihe cy'isaha imwe y'ijoro
abanza ku manota iwe niho basanze hariho ibishashe bitanu byuzuye impunzi zo mu bitenge.
Makenya kubera n'igihugu ntashobora kubura kubera iyo bafatanye mu ndodo tuzi yuko amashyire igihe urubanza rwo gucirira bakatwara gufunga ariko ku bantu nk'aba bita yuko
vyongeye uyu Rama akaba atari rya mbere afatanye ibitenge vya magendo. Uyu munyagihugu avuga ko kuri iyi nshuro yari yabihaye uwunguruza abantu kwikinga maze nawe agerageza kwihisha ibitahavuye ariko bimwemerera.
Ubukabaye ugira kabiri afatanye ibitenge bwa mbere baramufashe baramufunga amarayo umwaka urenga urumva kandi rero kandi yombi kandi baramufashe n'ufata kose n'uko barushakanye umuntu ariko yari afite kwikinga baramudugana bamudugana bijya kuko nyine rero niho basiye kuyavuga n'ibitenge wari bakaza bakinye n'ibitenge umugabo utarama mutware abaha Marambo ya mbere yahoze ari mukuru w'umutumba.
Abanyagihugu bo muri komine Rugombo basaba ko ubutungane bwokora icyo bujejwe atabo buhengamiye. Uruganda rwa RPA ntitwashoboye kuronka uwutwara igipolisi muri komine Rugombo kugira agire icyo ashikirije kuri ayo makenga y'abo banyagihugu.
Urakoze Elvis niyo mwungere. Makuru yo kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 19 ruheshe umwaka w'2022 naha agarukiye. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Bagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije gutororokanya makuru n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma ndabakengurukiye. Marie-Ange irakoze nije twari kumwe kuri miko. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho utaha.